tikulandi reni kuchokera kuno ku Times Television ndipo yafikanso programu ya Sports Arena. Dzina langa ndine Williams Gondwa. Sports Arena ya lero wande joina osera wakale wa Mighty Wanderers Ojuk Malunga. Ojuk atunikira nkhani zokuza mpikisano wa FTH Bankup umene tsopano wafika mundime ya quarter finals kutsatira ndi kumalizitsa kwa maso amene adalipo amo round of 16. Tunikira timu ya Nyasa Big Bless imene ikitenge nao gao mumpikisano wa Sekafa umene uyambe kumatero a sabata ino. Tirinso ndi nkhani zokuza lingaliro la Football Association of Malawi FAM kurena kuti malo ake akuluinga technical center muzinda wa Mzuzu akale youth center yosulira osewera achisodzera. Izi ndi nkhani zimene program ya Sports Arena ikale ikuunikira tsiku lalero. Tingokupemphani kuti inu ndife tikhale modzi. Monga ndidakambira kumayambira ya programu hii kunena kuti Ojuk Malunga ndamene tikhale naye mu programu imene Ojuk tikulandire pano pa Times Television. Programu ya Sports Arena tufuna tiunikire kuti no ndime ya ma team 16 yainda bwanji wene tsopano tili mu quarter finals. Kulali masolo amene adayamba Friday lapita lija kufikisa ndito la Mulungu. Ukuona masolo onse kumbali yako ngati moto mameno matsata masolo ampira wamendo mdziko muno. Inali ndime yotani?
Danger choyamba tiyamikire kwambiri banki ya FDH. Timanena ntheza mbiri unoti mpira kuti uzipita patsogolo. Ndiye kuti ena kufuna kwabwino akamabwera nkumano kuti ayi ifeta kusonyeza chidwi mu mpira ndiye tufuna kuti mpirawo anthu aziri mpira na chakuti zimakhabuno kwambiri. Fazi zimenezo ndi zimene zimatukula ku mpira kwambiri. Banki ya FDH ikupanga zimene a Malawi amene amakonda maswera a mpira akusanga sulo nazo kwambiri. Andipo yanga fuso noti kodi taona bwanji round of 16 imene yakhalira kuna kuti ayi
kuyambira pa Friday pa
kuyambira pa Friday
taona Rumpi United ikutulutsa Red Lions.
Yes, andi
pa mapenote
andi danger
masola amene anathira 1-1
1-1
tinaona ndi
kuzabwira ndi tu mapenote.
Red Lions yakanika ndi kugoresa khali penote imodzi
mikango yofira ine kuti kuna France ine nazi
mino bangule
sina bangule andi kusabangula kundi timu ya Super League choyamba timu so yabwino kwa mbiri anyamata muzomba amazwa zimina kupanga koma sono mbali ya mapenalty ndi mine winalisi wadabona kuti ah kodi mapenalty wa inde mapenalty amaphonyedwa koma kuphonya kwa mapenalty iko kodi
umakhala surprise kwambiri
kodi anthu anachira kupanga ana kuti zikanguphonya
ilali surprise ayo
kwa mbiri big surprise andi tiyamikire kwa mbiri Rumpi United winali yese sama ipasa chance chifwa matima isozirawa amamenya ni matimu atene msupalike ani matimu akupanga buno kwambiri zija danger timana kuti landscape ya mpira inasintha globally wina lesaka mapita ku mpira nkumana kuti ai ine ndoti ndi wamene timu yangu ndoti ai ndafika kale ndime yakuti ndoti timangozina mizatoka apapa zaonekera chifwa zimene yapanga Rumpi United Friday kuchinya timu yakulu Red Lions kuitu sama penalty ndi chamuna chonono kuti wina aliyense samembekezera tiyamikire kwambiri ndipo anyamata amene wa Rumpi United tavuleka ntengo koma asasire pomwepa chifwa nthawi zina zake excitement ndimene pamusa kuti ta nya Red Lions
kupita kundi ndime yakulu
ndime yakulu
komaso
atha kumana ni ma Giants
umene komaso akhala ulimba ndipo angati ta gonjesa Red Lions
titaso kumenyeso wankulu
bule sitha kuigonjesa kolo wandira
zitha kuigonjesa siva titha kuigonjesa ana aja ndoti amabwera ndi timu jonoti ngati panopata mmenye wankulu wina yoso wankulu amene angabwere kutsogolo kwathu titha kumenya
kunali so Mafko ndi Kamuzu Barracks.
Yes, asilikali ukhawo
asilikali anagubisa na Perete. Kuma Mafko ndi akatsegula account
kwambiri yatsegula account ya FDH
1-0 Yohane Malunga kutandiza
timu Bayern Somalo Siriza
Sebo Farming ndi Ntopa.
Yes,
ineli game yotino mwina ambiri Ntopa sana pase mpata punengira kuti Sebo Farming manjokera kutulusa
sivu yes
kumpana game inafika ma penalty
5-4
idapambana Ntopa.
Yes,
inali ngati lilifi ya nyamata Ntopa
kwambiri
ndeti kabwera Saturday Mighty Wanderers ndi Chitiba United taona Vincent Nyangula gore sa zikosi
zikosi tatu yeka
kuita wadabwa chimoto 4-0
leo
na Super Strikers ikutulusa Moyale Palace 2-0 komaso leo na ikwendeni Hammers ikumenya Wanderers Reserve
1-0 yes
akubwera la Mulungu Nyasa Bullets kutulusa Mighty Tigers 2-0 Blue Eagles kufa ndi
Desire Soccer Danger mipiro seti tatituone mene yakhalira yambiri yathira mapenalty kusenzo nonoti ambiri amajirimikira kwambiri kunoti ai
anachalira kwambiri
kwambiri kunoti ai ifeo account yathu ku FDH tufuna zikhala yodzadza tufuna titsegula account kumeneko ku FDH kwazizo nonoti ai timu yakuti yakutetani yabwera koma zozizwa mumpira sizimachitika timanena danger koma apapa tiyamikire kwambiri matimu amene apita sopano mundimeina winaliyese samembekezera kuti matimu angonangono ochokera ku maligi angonangono ngati Lumpi United mendanenera
apapa zatisonyeza kuti uno mwina ma regional leagues
yes.
Ka competition
yeah, kalipo, kalipo kabwino kalipo kabwino
wabwino region yes. Inatilipasa candidate wao
kwambiri
wapitilira
wapitilira central region de Zhang Soga
kumwela
kwanatipasa
wa Sibo Farming
ndi wanda reserve
anaona kuti ndi analimba
kwambiri
koma moto uno apapa unafika apano unakhanga
unachia apapa danger moto unayaka kwambiri makamba game ya kunzuzu wandra zilizeku ndi ikwende namazi game itinavuta kwambiri zinatengela experience hali nyinenda and hali nyinenda yoso ndamene soma miyeso kwandrazi zinatenge experience ya mtu wankulu ndi kuchinya chigoli nthawi yutaita ndia papa zachita kuonekera kuti nonoti mpira anthu anojalira kwambiri noti ai ife tufunisa kwambiri titsegula account ku FDH ena tsegula account ku FDH ena zakanika ndimene mpira zimatani zimakhalira ndeso wano mpira umene udenja umasiyana mwina mwake ndi mene timamenya waligi waligi timanena nthawi zambiri kuti mwakhala draw kuwina kapena kuluza
koma apapa
draw ndi mene timapira ma penalty cha ufuna usafune ukweneka kugwa ndi mene matimu ambiri atani zachitikira koma ine danger ndiyamikire kwambiri Wanderers performance ya Wanderers ndinabwisika kwambiri ndi Wanderers fwa season yonse ino game imene Wanderers yamenya mochirimikira from the word go mpana last whistle ndi game ya Wanderers ndi chitipa amoniso ta nyamata ntimo jolimbikira anali nawo komanso ma department osa Wanderers anali buno kwambiri even Vincent Nyankuru anathonyeza even is goal 7 eka kungonoti pena mwina pa golo nanga simuntu kuyamba uchinya umathota itira koma apapa zakhamuno kwambiri komanso tiyamikire kwambiri avanza a Bulls nyasa big Bulls inakumana ndi Tigers imene Tigers second half inasintika kwambiri inasintika kwambiri
ndi tikabwera pa game ya Bulls ndi Tigers
yes
zadabwisa kuti Tigers ikuvuma vutika bwanji
kwa ineyo pamene papa pamene sopano danger apandi yakwisa kwambiri
of course Trevor Kajawa yes. Kwa ife tiba fara aonetse kuti timu ipa ground
yes. Ili kuno kwambiri kwa sponsorship ukhanga tizudi
kuda kubwera ndalama timu ita kumawina
izona
kwambiri mina nakuti Trevor kuti no
Trevor toya nkhula kuno danger
ife tofuna takana kuti timu iyi yabwino
kumbo ndi mwina mwake ndalama zimezu ukhanga zudani zivuta
anyaraja saka angosera mpira
kuno angomenya mpira moukonda abambo amatango kutenga zau za manja achikoti a steamer amatenga zau za manja ndumapeka utaga zuja koma sizikumakwanira nanga sanya mata danger timanena magemu seta amene amamiya mtiene musupaligi ndi marathon pabwera soma kapu ngati awawa zambiri zimafunikira kutani kuika mumpira koma tiyamikire kwambiri Tigers second half inamenya mpira jondu kwinalese sana mbekezere koma munthu amene tinga muyamikire kwambiri kunyasa big bulls akakhobwe Rapson
chienda
ineyo danger ndikudabwa kuti kuda bulls Rapson chienda ama musiya panja chifukwa chani wasonyeza unaona kuti ineyo ndi ndikuthekera kopanga china chichose second half Tigers danger inakathonya even is goal 5 koma Lapson chienda mpira ndolo somene ungabwere anyamata jera makoko
anali mu
amakoko ama shot even second half zinangovuta kuti nanga si amapanga counter attack kwambiri ku counter attack kwambiri
womwe
McFarlane Ngwira wapezapo chance ndikutani ndikuchinya mu mpira ndi mezi matani mezi makhalira koma kuluza kwa Tigers aluza akumenya bwino ndimene mpira umakhalira komanso tiyamikire kwambiri National Referees Association of Malawi kwa nthawi yamba tinaona tu seti ya marifari ya chilendo kuchoka kumzuzu yes zimene zimafunikira kwambiri nanga si zokamba tu zimachiruka aya matimu akuluakulu wa makokera ya matimu akuluakulu makokera ndiye papa tayamikire kwambiri a Chris Damson Kalichero a Chris Kapanga ndi gulao lonse kuna kuti zimene zozo zimene ambiri amafuna nthawi zina kumasintha marifariwa achigonja kumwera kumapita kumpoto ku akumpoto kubwera pakati apakati umabwera kumwera zimene zazo zimene zimakhala bwino kwambiri tayamikira noti zisathepo mwepa chifukwa mipirayi idakalipo yupira kusogoloku ndetavule chipewa onse amene apanga ku qualify komanso amene anayesetsa tizono noti ayi round of 16 anachoka sana kumana ndi mikungwirema ndemena amenya chimu zili bwino kwambiri koma zonsezi ofuna kumuyamikira kwambiri FDH bank zanga danger
Rumpi United antopa Mafco,
yes.
Mighty Wanderers, Bullets, Silver Strikers,
yes.
Design Soga.
Yes.
Alwa mumpiga sobano.
Mumpiga sobano kuunguza unguza kuti kodi danger amenye ndabusa. Kodi bila Ford ndamalidadi ndeni nkhani minatani. Ndinkhani minatsara
kuti bado excitement ya cup.
Ande kumene kuku danger tionesesa kwambiti. Akula kulenake akumana. Akula kulenake akumana danger.
Ndimene tayambira programu yathu ya lero ya Sports Arena. Timaonikira mpikisano wa FDH Bank Cup umene udali mundime ya matimu 16 kumathero a sabata yangotai. Ndi masolo onse a round of 16 amenyedwa. Tsopano Football Association Malawi FAM ikhali kuchititsa maere a ndime ya quarter final. Tione kuti matimu 8 amene afika mu quarter final zimeneyi akumana motani. Ndi tipitilize ndi kuyang'ana nkhani zokhudza timu ya Nyasa Big Bullets imene itengena gao mumpikisano wa Sekafa. Bullets ikumana ipita ku Dar es Salaam kumathero a sabata ino kuti ikatengena gao mumpikisano umenewu. Kumano mwina kuma nena no kufunikira kwa mpikisano umenewu ndikotani pamene no awa a Bullets akhala kuseraso mumpikisano uja wa Kafu. Maso kutengira kuti tsono ligi ili mkati pati zinthu zingawo zimene zikuyenda kuti zanganidwe kuti ngati mmodzi amene wakhala mu mpira
yes
pa confirmation ya Bullets mu Sekafa
yes
kuli ndi impact ina Lions
kwambiri impact ndipo
maso sokoneza ligi
impact danger ndipo chosangalasa ndi yakuti a Bullets mena itanidwe kuti ku Sekafa
ku Sekafa
Kagame Trophy Tanzania zakhala bwino kwambiri koma sopano timing ya zinthuzi siri bwino. Kukapanga participate kumene kuku Tanzania chinthu chabwino kwambiri ani zimene timu ine yose ingasalangasidwe koma papa timing ndikunena kuti timing ifeno noti padakale panopa tiene Super League ili nkati komanso ya Airtel Top 8 ndimenenso ikubwera kusogoloku FDH Cup ndimenenso timayika mbapa panopa danger komanso assignments a national team yathu akuyamba mu September mwemwe
fa August ndi September
ali pafupi kwambiri
ukala
kwambiri
ukala chipuli kiti ndi kutamasiro
ani ngati kuli timu imene mapanga ku debut kwambiri ma players ku national team ndi Bullets ndi apa pa ndimene zakhalira ine ndikuzoona noti pena pake a Slom angofuna noti apaone Slom ndi Farm ikhale pansi ivomereze nono ndinde chiganizo ndi chimenechi kodi koma tikaero la Bullets kupita kumene kuku simisa zinthu zina kunoko chifwa mwenjeneneri yose zinthu zima
kumano
zinthu zima tenje
ono kupatuka nkhani za COVID tikusevera munyengo kuti no simakuta
masabudazi
matimanga badandole
ku zonadi
so medu tino
bwanja
sulo
yes
sana pange sawo mpaka fix ma game kari masabata
pamene po
league imene ikuonekeramo
yes.
Ifika kutoba
nga yeah kwambiri
ifika kutoba
kupanda so kusamala danger baba league itaso kufika mwina mpana November ndi mmene zinthu zilira papa itofika November komaso November ayo tunena pa chifwa ma national engagements adakali kwambiri kupanda sokona moto makuti chifwa Bullets ikapita ku Sekafa Kagame Trophy kuli matimu tena amene itanidwa matimu tena amene Bullets singangopita kukhala wiki imodzi sizitheka ndi 2 weeks kale ndiye pa 2 weeks paja chimene chingavute kwambiri ndi chono noti Bullets yakunoso tizikati kuifuna pamene tizikati kuifuna noti timu imene ngamamene ndi Bullets pa standby ni pamene ndinoti apapa pofuna kupaya ngana ndi diso la mphamvu
kwa sababu kakhala kutheka kuti a Bullets aswera sana Tuesday
kwambiri
kwa sa game
yeah nzotheka
Friday
nzotheka
Saturday
yes
kwa sa game ndoti anakhala
panga
jani
apapa masupporter sakumapita kukonea magemu malingana ni matenda amene ali pakati pathu zinakakhabuno kwambiri noti mkatikati mwa
wiki zikhala masewero
mwina make masewero azikhalapo
league
tikhenga titatani taifubikisa titane nayo tiziyangana mwina za top 8 ya Airtel komaso assignments a national team koma kupanda choncho danger ziti kuvuta kwambiri ndifano noti apapa Aslom Nyasa asaisie aike songati mumwemo ndi Farm akhane pansi mkuona kuti inde mpikisano ndumene wabwera Kagame Trophy ku Tanzania kodi koma Bullets akalola kupita chimene chingachitike Bullets itapita ndi chani ifeti payangane kwambiri pamene ndifano noti timing ya zinthuzi siti bwino ina kodi mwina mwake zinthuzi zimachitika mwina kumapito aliki panebe kuti na Liros koma izizi nda Nyasa azivomera zili mkatikati mwaliki ndifano noti pena pake kusogoloku kusokonekera kwambiri nde ma stakeholders akumane akhale pansi akakambirana mkuona kuti kodi way forward meeting atenze Nyasa Big Bullets ndiyotani chifwa danger kumamenya mipira yochuluka kwambiri ndunena zifwa chani Bullets mapanga ku debut ma players national team ochuluka akapita uko kuli matimu ambiri amene akwamenya nawo mkatikati mumwemo muli tiene mu Super League mkatikati mumwemo muli ma national assignments a national team mu September mumwemo anyamata amafuna mapuma anyamata ngati sanga mabume mainjerezi amachuluka ndi pamenepa pofunanso kupayangana ndi chidwi kwambiri danger.
Taiona bullets ikubweresa osera uja wakaronga United.
Yes.
Signing ya bullets moyo naba.
Ayi ndiyabuno kwambiri kunoti nyamatoja antenga komongoti nkhawo yanga kwa ineyotu nkhawo yanga inali pakuti kodi nyamatayo akuntengo limwina mwake athandize ma assignments ngata kukafu kumene akulowa chifukwa padake panopati manoti kukafuja experience matters. Nyamata mfune antenga ndi player wabuno kwambiri wina lese zinchito zake akuzidziwa takhati umwonena mutene Super League nyamata olimbikira kwambiri ofuna amakhandi ntimoti timu yanga iwine koma papa ngata ntengera ma assignments athene Super League palibe kutena lirose koma ngati mwina mwake amantengo taka tenzo kafu pamene poso pamene pali nkhawa yanga koma kodi nyamata wasaina zaka zitatu ndozoti awathandiza kwambiri a bulesi kupita kutsogolo koma chongo funikira kwambiri tifune zabuno zonse fwa munthu ukamachoka ngati ukaronga Karonga FC nkumaroti tinifuna matimu akulu ngati Silver Mighty Wanderers Sivu kapena Nyasa Big Bulls ndiye kuti zimene umafuna mmoyo wako zikuchitika danger
nkutheka kuti mukungo tipeza kumene mukuonera ndi Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television ndipo ndiri ndi Ojiu Malunga tikapita kopumulira tikamabwerako tekhatu kuunikira notsopano zimene yachita timu ya Mighty Wanderers kubweretsa mtsogoleri kuti notsopano aidetse timuyi komanso lingalo la farm zokuza Luinga Technical Center kuti likhale youth center khalanibe ndi pomwepo. Tikulandireni kugawo lomaliza limenenso ndi lachiwiri la program ya Sports Arena pano pa Times Television. Ndi makamba ojiu kuti no ndime yachiwiri imene ili omalizayi. Wanderers yasankha mpondamatiki muzinda wa Blanta wochita business Tom Mpinga Njira kuti akhale president wa timu imeneyi.
Zonadi.
Timu tsopano yachoka m'manja mwa masapota.
Yes.
Tsopano ili ndi umwini. Ngati achita bullets acha.
Yes.
Ngati achita silver strikers acha.
Commercialization.
Wanderers ili ngati nosono ya bwana Mpinga Njira.
Yes.
Yao.
Yao.
Azizuwano zonti azichita ndi club.
Zonadi.
Timu ndi itengira mukafu isewera.
Yes.
Timu ndi ifuna ipiteka ndi zaseka fazo mwezi ipita.
Yes.
Zimene achita a Wanderers asankhaso kuti kuvaruma directors kumeneko.
Yes,
28. Woti ino
azithandizira kwambiri.
Ndikuona Wanderers yosinthika kwambiri.
Yeah,
no wonder performance ya Wanderers Saturday.
Ikunyamuka.
Inyamuka
kwambiri.
Timu yanyamuka.
Kwambiri.
Kubwera kwa Tom Mpinga Njira. Kusintha mpira ku Malawi.
Kwambiri. Danger bwana Tom Mpinga Njira. Ni munthu amene ndi chidwi kwambiri ni maswera mpira Malawi muno. Tukunena izi osati ku Wanderers kokha. Pompa nopa danger timakamba za FDH Cup.
Za Flames.
Za Flames. Akhala kuthandiza muzambiri kupasi. Matimu ena kakhotiya imwina mwake zavuta akapeza bwana Mpinga Njira. Yai amana kuti yani ndikuthandizani zimene mufuna zikatani zikachitike. Ndiye kumpira bwana Tom Mpinga Njira si munthu wachilendo ni munthu jononoti amapanga chidwi kwambiri ni maswera mpira. No wonder awanda zatapanga approach bwana Mpinga Njira avomera ononoti yai ineyo ndigwirana nalo ntchito. Ani munthu kukhala president wati mwe kulunga Wanderers ija ndi kwina lese chinthu chimene amafuna and Wanderers yapanga chinthu cha ntengo apatai kwambiri andi teyamikire kwambiri fona noti iwo mu mpira chidu chawo chonse kuyambira kale mene timadziwira ndaza mpira ndi apapa tikuzona noti Wanderers sopano izendesedwa ngati business zimene zozo zimene zimafunikira takhatune na danger noti ngati kuli matimu oyambirira m'malemu nomu Wanderers Bulls michiru kasozi matimu ngatamine wawa ndamine anabwera mkuzona noti ai ifetu mpira pa Malawi tufuna tiambiza mpira koma kuyambira nthawi yonseyo danger titakona noti Wanderers yakayopanga struggle kwambiri mwina mwake bwezi kale kale ili ndi stadium yaikulu kwambiri anthu songomazona noti ai Wanderers stadium aundi zosezo sizimachitika chifukwa timu ija inalibo mwini
mpira unasintha
danger
maendeso da mpira kale kale
ndipano zinasintha no wonder matimu akulu even ngati Chelsea ima indesedwa ndi munthu eh kusenzo nono kuti chinthu mukanyi machipanga ngati mwa business
masora kumbira yau kungango supporta basi
kungo supporta ma supporta kungotome ujako kango supporta andi zia zokoka nakokana zija zomano ndi ai padakali panopa game ikatha drama ma supporta zotenga kumaona yai atenga zindrama nkhani menjayo yatha ife chimene timafuna kwambiri ndi zimene apanga ngati bwana Tom Mpinga Njira kuneya kunoti ai ineyo ndikuvomera udindo otenga Wanderers ngati president ndizikhala nawo ndizendesana Wanderers. Matimu amene wawo akamachita bwino kwambiri Nyasa, Wanderers, Silver Sevens ndi amene amanyamula mpira wa Malawi.
Tinaona ndithu zithunzi.
Yes.
Wanampinga njira kwafika makaka.
Kwambiri makaka Wanderers kuvala.
Blue blue ndati.
Andi kuyankhulaso kosenzo nonotia inetu ndapomereza. Pali zinthu zina mwina mwinake samampeza anthu amangonoti akuti akuti tu tayika pakuti pakuti. Anthu nkumane kuti zimezo kuzabuza inake bwanji sinaone. Koma papa mwambo wa mtengo wapatali kwambiri tiyamikire kwambiri komaso ineyo danger ndimanena nthawe zambiri kuna kuti nthawe zinatusogolewa masapota ndomene soma pangiso kuti zinthu zitani zizilo bwino ankunika ngati chairman wa masapotas ayigwiraso ntchito yotamandika kwambiri sakumagona akumalumikizana kwambiri ndi a chance council chance gondwe kumalumikizana kuti zinthu ziyende bwino kwambiri andi zimene zachitika kwandras matimu enaso nanga sipano inayamba Bullets Silver pano Wanderers komanso kuli matimu ena matimu enaso
matimu ngati aina Tigers
yes. Arabwirano aziendetsedwa ngati kampani imene zimakhalira andi ikakhala ndi umwini zinthu zimachita bwino kwambiri ndiye papa poti timanoti china chiyoso chimakhala kuyamba anyasa anayamba a Silver tinaonaso zachitika ku Wanderers nduku ndizonso ti matimu ena apanga zomwezo koma tiyamikire kwambiri bwana thumu mpinga njira pochivomera chinthuchi chifukwa Wanderers kunali mavuto akulu ndiye padakali panopa mmene timaziwira bwana thumu mpinga njira Wanderers ikhala yosinthika kwambiri masapota za Wanderers chimene angapange padakali panopa kwayamikira bwana thumu mpinga njira timanena nthawe zambiri kuti palibe munthu amene amafuna zikhala associated ndi ziwawa ndiye padakali panopa mmene za thumu ziwawa mu mpira tende zingopita mu mpira tizikuonera mu mpira kumakhala maliza tatatu
ngakare kugula osewera baba
yes.
ita kugula
kwa ambiri.
Izoti ya
yeah, yeah, baba
is kind of business
yeah ziri kuno
kugulisa kugula
kugula mesema chika ngati kwa seno kuti
ehe
player kupanga moto makuti ya kupitisa kwina ka drama kakabwera ka uthandiza so club yomweyo ndi mmene mpira dzikulosira pansi ma club akuendesera akuendesa ngati business koma ziandane na danger nonoti zosezi kuti zizikoma kuti ayinake so bwana mpinga njira azimva kukoma chofunikira kwambiri ziwawa mu mpira zisike chifwa palibe munthu amene amafuna kukhala associated ndi ziwawa ndiyemereza club za
club ndo machiluka
iye kwambiri
bwana asapira
iye olozoyankhula zimachiluka ndiye zinthu ngati zimenezi zimene zimafunikira kwambiri danger
tofuna timalize
yes,
ndinkhani yokhuza Luwinga Technical Center ya farm
yes
akayala malawo maziko
zonachito
yomanga
ibire
a president of farm akuna kuti notsopano Luwinga Technical Center ikhale youth center
azisulira
osewera
nkhani mene
ndiyofunira kwambiri tayamikire bwana
Otani tayamikire kwambiri Mr. Otani Nyaminandu Manda kuna kuti ayi zimene zizi zimene mafuna farm youth center akachuluka kwambiri danger zinthu zimakhala bwino funa kuti achinyamata samaswa chochita mwina zija zote anyamata zikapita kwino makapanga ziwawo akumapita ku iwazi khala bize kwambiri ndiku center ko ndikumakapanga china chiso chokuzana za mpira andi kumene koso ndikumene kumakasulidwa nyama anyamata
sanga fati kaona ku chigawo cha kumpoto
yes.
Ndibere kubuchokera ma player apa
kwambiri kodi mara muno musinga kambe mpira osakamba chigawo cha kumpoto
kwapa
sa kwambira kali kali
center ndi kuti farm ya ziwa
kwambiri noti
kuti tikandi
mene kunde kumphika kwa ma player chifwa ma player osamene ti machulawo kwambira china kina phira ina spice chips ya ina zolom sisya kwambira kali kali
Northern region.
Northern region. Mpaka na tsiku la lero ajina mfuna mene tukwa kamba panupawa. Ni ma products au jani Northern region. Ndi Northern region ndi mene ili habu ya mpira wa Maremono. Ndi zimena panga farm. Tayami kile kwa mbili kunoti. Zimene zindu zufuni kita kwa mbili. Kumaswa tu sana sile palunga pumeba. Afamu mwe wa abuilo noti. Maboma mu. Tufuna uti mbila suetani. Ibide maboma. Ndi uti pata kile panupa danger. Mpira wa Malawi unyamuka. Chifuwa zimene zina koti zinajilika mwina 15 or 20 years ago. Mpira wa Malawi sibwezi uli pamene pa anthu makamba zambiri mbiri koma apa china chiyoso chimakhanchi yambi aona bwino maso mpinya a Mr. Walter Nyaminandu kuna kuti ayi tufuna mpira wa Malawi upite patsogolo tavule chipewa kwambiri unoti ayi zimenezi zimene mtundu wa Malawi umafuna danger
nditokoza uji kuti unati join amo
sports zoma mbiri danger
avanso ndipo pa mtsirizo pa program ya telero ya sports arena kuchokera kuno ku Times Television nditokoze ojuku Malunga amene dali nayo mu program MNA kufikira solendo ina pamene tidza bwerenso ti program yonga yomwe ine ndi Williams Gondwa pitirizani kuonera Times Television mwako manose.